Onye?
Ego.
Ah. Ego. 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 Ego.
Ego. Ego. Ego. Ego.
Ego. Ego. Ego. Ego.
Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
Ego.
Daniel Chibike Ajon.
Nwa Chibike Ajon.
Mu na wezu afu.
Ni Igbo ma.
Nka ma ha wonyo cha na.
Eh aha ma ya aha aha wuni ya. Aha wuni ya o Chilapon. Olo nyo cha. Chilapon.
Chibike ki Igbo ma.
Eh.
Nwa de de ma Ajon.
Eh ejia.
Ke na Thailand.
Ejia.
Omo na wezu afu. Tell the one you're not talking about Chilapon. Chilapon, I don't
know.
Oh, we are bound, we are back, we are meant to meet when you see. I'm where I'm okay with Daniel. To the bem, I don't
know.
Came again, bed day, Tao 25th of March. Conno be a rakama, Conno de Gamma, no pardon. Chibika John Mason, they want to bring your opera. Telecon on your opera.
Oh,
I
want to my
mother. I want to put on my mind. Chibimo, Chibimo, Chibimo. I got it. To my own disposal understanding, now no one got my guy bomber. Ngaluza le tizim chifimu.
I need a guy.
I walk out home, I won't pump me a car, won't turn to apple. I want to go nearly take. I want for quarter, otherwise, I need to get for gonna get around. If I be a she feel more worldwide. Okay, one on my lake. Now, what him go live now, what you know? Yeah, I want to get on my gas show. So, one of the may two women. Oh, hey, Ibo Keleno. Ibo Zano. Ekwe Ekwe no. Noga nanga.
I'm going to go to the house. Get out of the family.
I don't know how to do it. On them na hanem ekwe yoga wa ni lekuru kuru na converse ote I ni le move on a converse I'm not some man there unu bi anga yiri adam coat yiri ogo ma abula ge urot na na abachara abache eshiga eshi po ko puro gafu kwen tane no mwa happy birthday I say dani we ga near by force
gị ga anụ ihe niile m kwuru nne gị na nna gị nna gị wụ onye igbo nna gị wụ onye igbo ụmụnna nwezi akọ ihe echinye n'ala ekwe kpa ige ihe ebe ige chikwa ihe ọma hapi bede nwa m ha bịara imechiri m gị ihu ga ndị nga m si ụba mpụ ụda mụ na ndị ọhịa rịagha ya bụ ụmụ mmụọ bịara kpọ m ihu ufugurukwa ọnụ tem hapi bede nwa m lọng lif an prosperiti nụkwa ka ewe mbido ị ga-etoro ihu nne gị too n'ihu nna gị nna gị mụrụ gị ị ga-amụkwanụ ala ekwe ga-emezi gị nga ọbụla ụnụ nọ na Thailand biko trawa na land ụna ekwekwala land ta ọnụ Thailand ya bụ ndị na-eri ala ụnụ ekwekwala ala rie ọnụ ha hapi bede nwa m zafuo m ụkwụ ụtụ ụkwụ iji mbe na ụkwụ aṅa ụnụ bịara kpọ mbe tide ụgụrụ gbawakwa ọnụ ọnụ ụnụ ọnụ ọnwụ na na disep kapilari ee ịta dịkpa aka m ihe mkparịka ụnụ maka chineke agụmaga nga ọnụ agụmachọ ọnụ ịgịta